harimo ibintu zose ukenera mbere yuko Imana ikurema yabashe kukuremera Edeni harimo ibintu zose ukenera